Ride down and the yoste, the new Zanzibar, 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 the new Zanzibar